Welcome back. It is what it is. Ndizwe zwilana na zwinwe. Yo. There's no time that I was na mapungo. Ndimzansi pano. There's always news. There's always something cooking. There's always something happening. But what I'm about to talk about, guys, is something that I think most artists have voiced about it. Bono complain arunji, bono diamba arunji nga hazo. Bachiko sumbe disa kufarele kwa baimbi. And kwamba is known in those sets ngandira in Ringo Madlingozi ori achi retire kazi politiki. Achi wiyanga hange no kalamzika. Awa kwamba ori hai. Ene zaiti wa hange ka DStv Delicious Festival. Madhwane ni wapera wanga sonda. Hango fari ya sobudi. Ngori treatment of vagetenu sikanga ngomu. Yoba mbi bo mufaro baba mufarisa zwinwevo ofaronga ndira ine ya fisa vhutungu ndi ndira ine ene muno komba zwori asi zwithu zwine arani muimbi kana ni muimbi wa pano kana mudivalea niti ofaronga ayo ranga sedza hapa kha la Venda. It used to happen a lot. Rational is better. I'm not gonna lie and say zwithu zwo dalanga manda, but it's better. Ranga sedza nga ndira ine ra wana uri vhaimbi ano maḓuvha a fariwa ngayo na ntshi wana uri hu na vhaimbi vhane vha vhudzwa kha dzi VIP havha vha hayani wa vhe wanenge kha general ri na vhaṱaleli kana vha si na hune vha nga dzula hone vha ḓo lindela henefeso vha tshi vhidziwa vha kona u ḓa. Imagine ni mvula i khou na vha tshi khou niwa vhoima nenge vho lindela uri vha dzhene luvanḓeni u swika hune vha imba. Fhedzi nowadays when you look at it ni wana uri zwo no fhungudzea, a zwi ngo tsha ḓala nga maanḓa. If you look at some of the upcoming artists, you look at the current artists, you look in a kazbai mbi wane wabori wunji yabo baba hone zinui badhi wori wakuita minika la mzika wangwe badhi wori if banga bafarisa zungwe wamachiru wadu bukanyi kabona. So ruko wana wori na ulira angazi cherede zungu jero darango raro even though na wangene wakadita ndo bukiwa basa ngo badiriwa na wana mtona gigizai five kawi wikawege kana kawi kende yote asa ngo badlo na nganti osuko buzofi rodin badera adva jozi ava captain na vya vone ashika nge Venda abolira for 3 months 1 year so 200 chete dza wari ndo shimisa yanga zwete and zwithu ndi vhuchironi. But I'm happy uri the progress ka uchidange no yani ka kufarele kwa vhaimbi is better. So Ringo ambori ene zwa zwino anga tsha dovha vhonala kha he show ya DStv Delicious Festival ngori the way afarangayo aingo mutakadza na rutihi ngori ori achisvika nefala namusa chito jena apakoto farongari asi muimbi masecurity akoto mufarongari hai utongari kamusi ndi vhaṅwe vhane vakambozora angori ni wali ali ṅwe lihoroi ai inin rine vhaula kha maṅwe mahoroi rani rine pfise uri zwitiso hani. So yeah man, o performa the way performa gayo namusa chibva stage ni a ḓi voimisa munwe and achi kho ḓi amba uri namusa achi kho to ita zwino enda vhudzo fisa check o vha a khou intimidatiwa na nga masecurity so it tells you a lot uri dzi khou tou vhuya hu tou nga ri hu na personal issues or personal agendas a khou sumbedza uri o swika nga 9 AM atyo lindela u swika 11 uri aite sound check yawe ngo zwi pfha zwori hafha fhethu tou nga ri ya dzi a vhuya. And then musi a busy a go ita sound check ange stage ni na musi ono fhedza ramba ngo hai kufarele kwa kusa kutakadze so akusumbedza uri no ndi lo fhedzisela uri ni muvhone kha he event vhone ri mini ngisedza zwori kufarele kwa vhaimbi kha dziṅwe dza dzi event kusia kusi kwa vhuḓi vhaṅwe vhapedza vha khou lila vhaṅwe vha sari vha khou complain uri no man a ri khou fara zwavhuḓi. You can drop your comment down below na nga dzina ndi kha ḓuvha ndi Duka ndi Suhana ndi ṅwana ndi wa Mangoni hey wena some basis yeah man and amara here guys ni ri mini ngazo.